abusia ma memo akwa ba na memfa ombra mega tv aye ka wadwini dwuma die ka wadwini dwuma die msi ai nkwa na ye die yetue ho asi wose nokre no ye ise na etie no sap pepe na ebeka no na ai so nkwa na ye mpanfo no ye bo mu achi amo mu hwinya nsa amo mu hu se ne omudi yetimamufo no enye de afin so amon mo hu se ye nsika no mu wiya omodi hwa mo mpanfo no omodi tofia kese wa bruchire na omodi ye japadia omodi ye nyem hu ne mfata no enye de abusiya subscribe aye mega tv yes breaking news bia behwim na otwim me de brawo se omo kan se GPRTU omodi omobeto Ayana, where do you make a crime and break? Would your mammy can lorry fair? Ayana Uncle Fobin, Oha, Okasa, Ayana, my dream, you almost say Ghana, Nayetino. So, Munya platformer, Ayana, ye didn't pay for them. No, ye didn't pay for them. Nana, do now what you want to know. Umber, ye president, no Bianca, ask him. Eye kino furata no, ombe ye finance minister no bia nka na asem. Enti se ye di dibia bia mao, na se wunti menya, edye na wose oye, resign. Fa dibia na tuho, na obia, Jesus is obiti miya ye no, ombe ye. Na ankobane sa na ye wadwin se, udiye uye, omuka ni sen chompia wata, na dibia wote so na omuka wunfi ya businya, ye di atem didie, eni kasadin, nya ye de begusu de bia abusia sisia omo beto lorry fame eye Monday 24th October de ko hwe Ghana de wa emnan mu asia ye hiafa a omo sia beto lorry fame abusia ensema ya kan ebia na utie mu yiskani wudie wunhu but ye nhwe ahiafo no yenhwe ye aye ni bi no yenhwe mam no mu ti nkuraase no yenhwe mmoburuwafo no ah abusia de bia ya me kasa na makuma bubu because Ghana ni pe bro Ghana ni pe bre obehwe nkuraase pa ya ye ti nkuraase obehwe ye mam no mu do koko omu nsam omu anim na omu ho ye urade na eman da ben ni be yi anya se kasa na ye piu eman ni ye die mu ntia yɛn panfo no ma yɔ ma dwin sɛ ɔmo bɛbɔ yɛ aborɔ to the extent sɛ ɔmo ma yɛnyɛ yie ɔmo deɛ nsase bɛma chinafoɔ wokɔhwɛ chinafoɔ a wontumi nkɔ china ni kurom nkɔ kyerɛ sɛ wodu china koraa nyɛ baabia na ɔmo bɛma wawura wɔ abusua ɛde asɛm koraa ni nso Ghana deɛ chinafoɔ bɛha nom a ayɛ na yɛsosɔ ɔmo so ne nsɛn a aisha hoan ɔmo kase a yɛakakakakan me se akɔsi sɛn a dear Ben Pana, could see your dream why and Tassie said Ghana, young man, or more young pain for more boy a brosy. A dear bonny panny, aye.